Alipo gift alikuwa anaimba na kufanya Mungu kazi.
Watu wa roho ndio mimi in their last farewell for gift.
Tenda kwamba umalize pamoja.
In order to team as short as possible.
Tutafanya tofauti.
Kingdom.